Tabu Osusa, Nairobi City Ensemble.
Tony Woda, inangomo miyo, iloko pachi. Bicho sekalo nyakane idio Somo America Scholarship yudo jodala ne mor nidio Somo loka Nane wakowi Jomo Kenyatta Airport Single noir. Ni wacho ni kidwogo, ni biro konyo. Anyola tegwe. Ayana thima ya tu. Rie minwe dalaka ya tu ni ya. Ayana thima ya. Chose kalo poka yudo barua kata dola jito koro wacho ni itoni poka no duoge Kenya ka iwacho na malit ni itoni Tino yudo green card Jomoko bende nyisa ni toni Useko kendo nyar muzungu Toni anya pina Manauma winjono Anminu watch makia jema wacho maya anya pina Sekalo poka yudo barua kata dola mai watch na mogik kadiera toni iwita aninu parie woda weche ochiko mana tingye iya Anna tell me that I'm not going to be able to do it.
Somebody,
Nitin de Kenya. nyama.